Tirai, chamu no shua, imwa kanenguwa, tiri pasi peswa, takamira kupi.